well, well.
Kamocha umia usonge kando. Wanyo na umia wakaye karibu, please.
Thank you.